Nchuti namwe bakunzi ba BTV ndabaramukije cyane nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyanyu cinkino BTV Sport ni kiganiro kibashikiriza amakuru y'inkino atandukanye haba mu Burundi canke mu makungu nkuko vyama murabona yuko ntari jenyene ndakikijwe ndi kumwe na bagenzi banje ndi kumwe na David nkaba ndi kumwe na Nicky David mwaramutse
mwaramutse Prosper
umeze neza
neza cyane
cenda kurambo nusayangana waraye amahoro
neza gose turashimye Imana
nuko Nicky ni gutwaramutse neza
nakabugo
jembo na urumusore y'umutse
Namahoro. Ego.
Naje wemeze neza cyane nkuko twama tubigenza tutangura tubabwira ingingo zigize amakuru zaba tubashikiriza nuko mu Burundi zogaruka ku gikombe cy'umukuru w'igihugu n'inkino zabaye hagati muri ndwi turiko turaheraheza aho imigwi imwe y'ibihangange yashoboye kuva muri iyo higanwa tubuga nk'umuguro Kayanza United watashe batsinzwe n'umugwa buhumuza hanyuma Vitalo na Atletico bakaba barabandanije bitoroshe kuko mu nkino zabo ntivyari byagenze neza zo gutangura ivyo byose turababwira ingene bimeze hanyuma mu guserukira igihugu intamba mu rugamba Nicky urongoye ishyirahamwe ry'umupira wa yaramenyesheje yuko abakinyi bava ku mugabane wa Buraya batazotumwa. Davi, coronavirus iragisibije.
Ni kiza no kuri tereko kiroroheza mu byose no kuhaba mu butunzi, haba mu mupira w'amaguru, haba mu bintu byose. Mu bintu byose no
kuri. Ubuzima bwiye guhagarara n'ingorane. Narimeje kubivuga David na Nicky nuko igikombe cy'umukuru w'igihugu inkino z'igice cy'umunani gishiri cyane maca nk'iyi TM do finale zaraheze mu mpera y'inondwi twaraye turiko turarangiza aho rero ku munsi wa gatatu hakinywe inkino zo gusubiriza mu gikombe cy'umukuru w'igihugu inkino zose zarabaye ku munsi wa gatatu imigwi imwe rero yaratangaye Nicky umugwi wa Kayanza United n'umwe mu migwi ihagaze neza ikomeye ifite abakinyi beza mugabo nticabujije ko mugwi muto inka buhumuza ubahagarika warubyiteze
oya ntawari byiteze Prosper turavye neza mu mwihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Burundi muri Primus League Kayanza United waje gukora ibikora inka mu gutsinda imigwi tubona yuko ikomeye tukavuga nka
za
message ngozi n'abandi mugabo rero bya bindi twama dukunda kuvuga kwijajara bivanye n'imigwi bagiye guhura nayo muri kino gikombe ugasanga bariko barijajara ubumuze rero kuba yaratahije Kayanza United kenshi baravuga yuko n'amakosa y'umugwa wa Kayanza ntabwo ubumuze yatsinze Kayanza ngo nuko babasombye umupira kwa kwijajara usanga bafise
David nawe niko ubibona nkwijajara
nibaza neza yuko ahubwo felicitation kuri buhumuza ni ibintu bidasanzwe ni inovwa imwe mu migwi inovwa iri mu cicaro cyo hasi gusumba iyo bagiye
yego bari mu cicaro cya kabiri
neza yuko bagize icyo no kwita expo mu gifaransa niko bazo kuba bavuga nta Kayanza gusimba ikintu twugaruka ko ni kwa kwijajara ni kayigije kubavuga ati bashobora kuba bari ijajaye mu gakurundi ruhande eske wo warafashe umwanya kuye gutegura urukino eske wo barateguye ibiza gukurikira inyuma kuko igikombe cy'umukuru w'igihugu sikintu cy'ubushye
eh sikintu cyoroshye kuko utsindiye ico gikombe cyaserukira Burundi mu makuru y'inkino za CAF
niza cyane
nuko hakaba rero iyindi migwi nayo Davi yari urukino ba inkino zo gutangurira ziheze chanke ale abantu bari bafite ubwoba yuko bashobora kuva mahiganwa ni nk'umugwi wa Vitalo muzi yuko urukino bakinye gwo gutangurira n'umugwi wa Garage w'Igitega gwari urukino banganyije bitsindo bibiri kuri bibiri mugabo Garage yabarushije umupira mbere yahaswe no kubatsinda kobera bahushije ibitsindo byinshi mugabo Vitalo yaraye irokotse David benshi navyo bari biteze
benshi navyo bari biteze kuko
urukino bavuga ati Garage izobahumira hari iwabo
we ni equipe novuga yuko ni muto we bamusonga ati tubibutse neza bari kora dukurikirana urya ikintu umuntu yoshara kuvuga kuri urukino urukino n'urukino novuga yuko gwari mu cyo no kwita amajambo agiye atandukanye menshi barahamba umugwa Vitalo maki taraba kino turashaka kubona ni karate ndovuga itukura yahawe umukinyi wa Vitalo urukino ari Garage igifisi igitsindo kimwe ku nibaza neza yuko Vitalo hari ahandi hantu ishaka gushika kandi neza nkuko mu minsi yahe umumenyerezi wabo Paris yavuze ati dutegereza kuba turaba igikombe dushaka gutwara nivyo Primus League uyu munsi ntibari mu kibazo cyiza bishaka kugitahukana ariko ndibaza neza ko mu gikombe cy'umukuru w'igihugu barekere cyo kwita demonstration de force
idasanzwe Nicky umuntu yavuga ko umugwi wa Vitalo batanguye kwihebura mu gikombe cy'ishira mu mpira w'amaguru muri Primus League bagaca bavuga ati ubu rero reka mu gikombe cy'umukuru w'igihugu dukora ibishoboka byose
ego Prosper twobwe neza yuko ugutsinda kwa Vitalo icya mbere igihe bari kuba barakina mu gikombe cy'umukuru w'igihugu byatangaje abantu benshi kuko baje kuba bakina badafite umukinyi wabo
kizigenza Saidoni bazongiza bitako cyaro nk'ikarate tukura
hakiri kare rero baravuga neza yuko kuba Saida atarimwo Vitalo ntibiza kuyorohera cyane bivanye n'ukungene Garage yari kirabafatanga Bujumbura yarabakoreye ko cyane mugabo rero kuba baratsinze bakaronka amahigo yo kubandanya mu gikombe cy'umukuru w'igihugu bisigura imigwi monari yamaje kubibandanya muri Primus League imisi dusigaje
yego
ntabwo ari mike cyane si nkino nyinshi uteranije bagiye baratsinda buri rukino amanota 3
biharo binyaruka ni DG
aya na manota 18 mugabo nibisigura ko bari imbere yabo nabo bazaba bariko baratsinzwe
ni byo cyo turavuga
rero cyo tumana kwaje nti ubu Vitaro ntiyo yashize nguvu nyinshi mu gikomeye cyo mukuru gihugu kubera ibona kumbure amahigo y'ugutwariganwa tari menshi
ibi dufatiye kuvyo banye no mugwe n'abakinyi bavuga ati twebwe ntituraba igikombe cyo muri gucya nkiki ico dukeneye
na manota 3 gusa
yego mba rero ubunye kiretse gusa tubinjire tukababaza none ubunye bivanye naho tugeze n'imisi tugeze ko
ingufu nyinshi muzishira
ingufu nyinshi muzishira hehe twe cyo tubimenye
iyo yo bija hose cyanwa ni bari ko barazimere ngo bashaka hasika imindi bizinga star akuza kubona ko message ngozi muri urumuri kurikirana rw'inkino bari ko baratsinda ngo takaza ntaje ndiko ndabona bose
ahubwo no kuraba calendar ya turavita rinkino yimirije turabe ko bazisinda dose bakoresheje mu budoko
tuzora mu kiganiro cyo ku munsi wa mbere tumaze kubona inkino zabaye muri weekend uwundi mugwi utari worohewe imbere yuko kino rukino rwo gusubiriza canke retour no mugwi wa Atletico muribuka rimye domyumba mu mwakoze niyo bakuyemo Vitaro mu gikombe cy'umukuru w'igihugu niki tugatangara abantu bakumigwa rimye domyumba rero niyo bakinye n'umugwi wa Atletico urukino rwo gutangura arenga ku kibuga Intwari urukino batorohewe na Atletico kuko bavuye banganya imisindo 3 kuri 3 rimye domyumba yarimaze kubatsinda imisindo 3 kuri kimwe mu gice ca mbere n'urukino rero rwari rukomeye cyane bacha bagenda gukina urukino rwo gusubiriza banganya ibitsindo 3 kandi bagiye gukinira ku kibuga rimye domyo batavuga ko izo yari nki yiri imuhira umugabo rero Atletico yavuye ihakura amajigo urukino umuntu uruvuga ko igiganiki
gavuga yuko nabo nyene bitegure cyane bitegure kuko inkino bagiye kuba bimiriza izoroshye nk'izo baje kuba bakene usigura urugamba
ruracakomeye
ruracasigaje ico twa kwita amahitape menshi cyane kugira bijajare nk'indi mbi nk'uko tuko turabona ikagomeza ita
David wari witeze ko Atletico iva imbere ya Rimye Rudomumba bamaze kunganya ibitsindo 3 ku rukino rw'intango
mbo kino uvugaye ngaho kuri Atletico ni experience dimeti barafite cyo basumbije
ari Rimye Rudomumba
nivyo mwakoze barakuye mu Vitara abantu batangara kandi urumva bari bazi uko n'ubu basitse gukora ibindi bari
bakora bitangaza
ubwabo bahura na equipe uvuga yuko iteguye neza equipe ifite cyo no kwita
akanyarigabo
akanyarigabo imbere y'imigwino uvuga mitoyi baraneza yuko Atletico burya rugendo ruracari rurerure kandi rubaza neza yesa toroshe bose
kuko nibutse yuko mwakweze bari bakorotse bikabasa ko babanza kugura ikibanza kugira ngo bagaruke mu cyaro cyane
nduga kandi
ikibanza cya top junior nuko